Molweni apho. Ngusive igama lam. Namhlanje sizokwenza i-compound inequalities. I-compound inequalities zii-inequalities ezine-constraints ezininzi. I-constraint yinto esibonisayo uba singahamba siyophelela ndawoni. Masenzeni umzekelo. Nizobona le nto ndiyithethayo kulo mzekelo sizamenza. Ndino minus 5 ungaphantsi, okanye uyalingana no x uthabathe u 4. Kwaye u x uthabathe u 4 kufuneka abe ngaphantsi okanye alingane no 13. Sizobeka u negative 5 ungaphantsi okanye uyalingana no x uthabathe u 4. Sizobeka u and. U and umele kwaye. Ecamkwakhe sizobeka u-x uthabathe u-4 kufuneke alingane okanye abe ngaphantsi kuka-13. Ngoku singafumana impendulo ye-inequality zethu. Sizothabatha u-4, deposits, sizodibanisa u-4 macala e-equation yethu. Sizophela sishiyeka no-negative 1 ungaphantsi okanye uyalingana no-x. Sithandile singathi u-x ungaphezulu okanye uyalingana no-negative 1. Ekugqibeleni iyafana le nto esiyithethayo. Masenzeni kwelinye icala. Sizodibanisa u-4 macala ephawu lwethu. Siphela sishiyeka no-x ekhohlo no-17 ekunene. Loo nto ethetha uba u-x ungaphantsi okanye uyalingana no-17. Ngoku kufuneke siyidibanise le nto sizofumana impendulo yethu. U-x kufuneka abe ngaphantsi okanye alingane no-17 kwaye kufuneka abe ngaphezulu okanye alingane no-negative 1. Masizobeni umgcamanani. Sino-17 no-18 pha. No-negative 2, no-negative 1, no-0 kwelinye icala. Sizobeka isangqa pha kulaa ndawo sizoqala kuyo. U-negative 1. Isangqa lethu livalekile ngoba u-x angalingana no-negative 1. Ngoku umgca wethu singamnyusa siye ngakwi-17. U-x siyamazi uya angalingana no-17, loo nto ithetha uba isangqa sethu singavaleka. Ngoku singayibhala ngendlela eqhelekileyo ngoyifaka phakathi kwezibiyelo. Xa sibhale ngolo hlobo sithi yi-interval notation. Masenzeni omnye umzekelo. Sino-negative 12 ungaphantsi kuka-2 uthabathe u-5x. U-2 uthabathe u-5x ungaphantsi okanye uyalingana no-7. Masohlule le nto sizokwazi ukwenza inequalities ezimbini. U-negative 12 ungaphantsi kuka-2 uthabathe u-5x kwaye u-2 uthabathe u-5x kufuneka abe ngaphantsi okanye alingane no-7. Sizoqala ngothabatha macala ngo-2. Sizoshiyeka no-negative 14 ekhohlo no-negative 5x ekunene. Ngoku kuzofuneke sohlule macala ngo-negative 5. Kodwa funeke nikhumbule uba xa sisohlula macala ngenani elingaphantsi kuka-0, kufuneke siguqule iphawu lwethu. Sizoba no-negative 14 ungaphezu ko-negative 5 ekhohlo, sishiyeke no-x ekunene. Ngoku iphawu lethu siliguqulile, sizoshiyeka no-14 over 5 ungaphezulu kuka-x. Okanye u-2 no-4 over 5 ungaphezulu kuka-x. Masijongeni elinye icala. Sizophinda sithabathe macala ngo-2. Sizoshiyeka no-negative 5x ungaphantsi okanye uyalingana no-5. Ngoku kuzofuneka sohlule macala ngo-negative 5. Ningalibali uba funeke siguqule iphawu lwethu. Sizophela sishiyeka no-x no-negative 1. Kuba siguqule iphawu lwethu, u-x ungaphezulu okanye uyalingana no-negative 1. Ngoku, sofuneka sibhale le mpendulo yethu ku-interval notation. Sino negative 1, no 2, and 4 over 5. Ndicela niqolisele umahluko phakathi kwezibiyelo zethu. Ndifuna nibone uba senza njani xa u-x elingana nenani na xa u-x engalingani nenani. Kulo wethu umzekelo, u-x akalingani no 2 and 4 over 5. Kodwa u-x angalingana no negative 1. Impendulo yethu singaphinda siyibhale njenge compound inequality. Masizobeni umcamanani, sizojonga le mpendulo yethu. Sizobhala impendulo zethu no 0 kulo mcamanani wethu. Siyayazi uba u-x angalingana no negative 1, loo nto ethetha uba isangqa sethu livalekile. Kodwa u-x kuba engenawulingana no 2 no 4 over 5, isangqa sethu kuzofuneka sishiyeke livulekile. Nikhumbule uba kulo mzekelo siyenzileyo, u-x kufuneke aphelele pha kula manani. Kufuneke abe pha ngaphakathi kula manani siwabhalileyo. Ngoku masenze umzekelo apho u-x engafunekanga uba ahoye amanani amabini. Sino 4x uthabathe u-1 ungaphezulu kuka-7. Okanye nikhumbule uba pha phezulu besisithi kwaye u-9x phezu ko-2 ungaphantsi kuka-3. Ndingadibanisa macala u-1 sizoshiyeka no-4x ungaphezulu okanye uyalingana no-8. Singohlula macala ngo-4, siphela sishiyeka no-x ungaphezulu okanye uyalingana no-2. Ngoku masenze le sibini. Singaphinda-phinda macala ngo-2 phezu ko-9. Sishiyeka no-x ulingana no-3. Sizamphinda-phinda ngo-2 phezu ko-9. U-3 ungena kayi-3 ku-9, siphela sishiyeka no-x ungaphantsi kuka-2 over 3. Impendulo yethu ithi u-x angangaphezulu kuka-2 okanye angangaphantsi kuka-2 over 3. Masizobe impendulo yethu kumcamanani. Masibeke u-0, u-1, u-2, u-3 no-negative 1. Ngoku sithi u-x angangaphezulu okanye alingane no-2. Sizobeka isangqa esivalekileyo ngoba u-x angalingana no-2. Kwaye nomgca onyukayo ngoba u-x ungaphezulu kuka-2. Okanye u-x angangaphantsi kuka-2 over 3. Kodwa akanolingana, loo nto ithetha uba isangqa sethu sizawuvuleka. Umgca wethu yena uzoya ngasezantsi. Sigqibile, enkosini.